first tukafanya setup.
Tuanze.
We have to kapige setup.